Adan na atwa no social media yɛ nyina anim ɛyɛ Dr. Alhaji Mahmud Bawumia a ɔyɛ Vice President of the Republic of Ghana akɔ ɛyɛ northern northeast akɔkɔyɛ campaign wɔ hɔnom a ɔde DJ Azonto anwom ɛna akɔkɔdi asa wɔ hɔnom mema ɔkɔ waba gyee kyɛ sɛ TV so Ghana nyina asiru nie sɛ ɛne ne di kan ɔba YouTube channel so ano a subscribe ɛde ama yɛn subscribe wie nso a na wa comment na wa like na wa san so a share ɛde ama yɛn DJ Azonto ɛde nkrataa tenten bi a wɔbɛto dwa ɛfa ɛyɛ the Vice President Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ɛyɛ ne nnwom a ɔde akɔkɔyɛ ne campaign wɔ bere ko a wɔamfa ɛkwan pa so anaa wɔama mehu ɛyɛ management of ɛyɛ Rolls Royce family ɛno mu na DJ Azonto ɛde nkrataa bi ababɛto dwa sɛ ɛwɔ respect ɛyɛ the copyright law ɛwɔ Ghana hanom sie panti ɛyɛ the president or the vice president of Ghana ɛyɛ Alhaji Mahmud Bawumia ɛmɛ mehu ɛyɛ the management of ɛyɛ Rolls Royce family na ɛyɛ ɔmomfa nnwuma ngugu n'akwam sɛdeɛ ɛteɛ ɛnyɛ saa ɛyɛ ne nnwuma a ɔde ɛkɔdi asa no wɔbrikyi ɛyɛ copyright law ɛwɔ ɔman Ghana mu hanom se na ɔhwɛ ɛyɛ letter no a ɔde baeɛ no a na yɛ sɛ DJ Azonto sɛ Vice President Mahmud Bawumia ɛntimi ama mehu ɛyɛ ne management na manka asɛm no kula anyɛ ne bɔkɔɔdeɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ DJ Azonto ɛwɔ ho kwan bia sɛ wobɛtumi asiw ɛyɛ Dr. Alhaji Mahmud Bawumia yɛnkɔ na yɛnkonko tie ɛyɛ ne nnwom no a ɔde dii asa no sɛdeɛ mohu wɔ mo screen no so no ɛyɛ the Rolls Royce family a ɛyɛ management no ɛyɛ DJ Azonto ɛne da ɔma no na ɛde saa nkrataa wei ɛbɛto dwa yɛnkɔ na yɛnkɔnkɔ tie ɛyɛ ɛnwom no a Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ɛde di asa ɛwɔ Narelugu ɛwɔ North East region no